What?
We all know the answer to that, don't we?
Mater, are you okay?
I do believe we know who's better.
All right, that's it.
Train I've ever seen.
Sing it, 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 s